thile lakho thixo ngesiyintoni ngaphandle kwenceba yakho thina sihlale sithandaza and uyasikhusela ngakumbi xa siqubhaza bayeka benza ububi bazifake kumadi cause ngabathakathi abasebenzela ihlabathi devil man amen siphila thina kade amakholwa mawande masisebenzela izulu sophila unaphakade
like you are.